Tikulandire niso mplogramu ina Zimakhala Bwanji programu imene madipatsadanga kuti tione kuti zinthu zosiyana siyana amazipanga bwanji. Ndi masabata amene wati kuona makamaka zokhudza ati maluso osiyana siyana kuti anthu amawapanga bwanji. Ndi lero tikucheza kuno ku Times Group ndi graphic designer. Munyuzipepala mumakhala ma adverts osiyana siyana. Ndi lero tikufuna tione kuti munyuzipepala kamazika zimenezi mothengo osiyana siyana. Ama panga bwanji. Muliso ndine Faith Kantambe. Takhala ni pomwepo. Programu yathu ya lero tikucheza ndi Sywell Mwamande, amene ndi graphic designer. Ndi matero kuti tikuona kuti ma advert makamaka mu newspaper amakonza bwanji, amawayika bwanji. Takhalani pomwepo.
Dzina langa ndine Sywell Mwamande, ndi graphic designer kuno ku Times. Mene li newspaper yathu makhandi ma adverts osiyana siyana. Ma adverts ena timakha kuti timapanga kwamkono, munthu akhoza kutibweresera materials ndi kutiwuza zina ndi zina zimene akufuna kuti zioneke kapena zichitike payani pa advert yake. Kuonjezerapo pamakhaso ma advert ena onena kuti customer wabweresa mwina anapanga yekha kapena anapangisa kwa anthu ena amenenso ali ma designers songa ndani ngati famene. Choyamba timaona kuti kodi chimene akufuna iyeyo ndi newspaper yathu ndizogwirizana kapena ayi. Makamaka ku mbali ya zithuze metima tikachona chithuzicha ndi pepa lathu kapena tikaona advertage ndi pepa lathu kuti kodi ili pa quality yeniyeni yofunikiradi kuti ipitise ku printing kapena ayi. Ndi pali nthawi zina zikakhala kuti advertage mwina quality yake ndi yocheperako timayibweza komanso timatha kukambirana ndi mwini wake oja kuti bwanji chinthuchi chitakhala motere mpaka kuti tifike pa standard yathu ifeyo ngati ya newspaper. Tikanena kuti pull out ndi kawiri imakhandi information imene customer tikanena kuti tikatenga newspaper ija pakati ndi pakati page imene imakhala pakati ija kuti munthu mwina akhoza kuwerenga news ija bwino opanda kapena pull out ija yani ilimo. Imene makhala kawiri kawiri uthenga umene mwina customer akufuna yet kuti uoneke. Ndi ndinazaka mbaso za size yet kawiri kawiri timaona china chilichonse mu nyuzimu timanena kuti amuli size mwina kandi quarter page kandi half page kandi full page kapena center spread imene ndiyeno customer akabweresa chinthu timaona kuti kodi size iyo ndiyo londola kapenayi wazi kawiri kawiri anthu amangopanga kubola apanga makamaka chikakhala kuti sichinapangidwe kunoko chapangidwa bwina ndi ma designers ena kunjako ena mangopanga kuti abola chapangika sakuzwa kuti size mwina ndi kwa page mamota afunse mwina ma size olondola apezeka zotsana tani sana fusi ndi timaona so zino ngati zilizo zimenezozo kuti kodi size ndiyo londola kapena tithandizane bwanji. Graphic design ndi luso. Luso limene munthu amatha kuphunzira kapena kuphunzidwa nezake kapita ku school ndi zina zotero. ndi luso limene umasonkhanisa tingatena kuti zithuzi ndi mawu pamodzi. Mwachisanzo mundipasa chithuzi mwina kandi mfuna kandi birthday kandi notice wanted ndi ndiona kuti okay ndiziyale bwanji malingana ndi luso kozi graphic design ndi luso. Ma applications za graphic design alipo ambiri zimatengera ndi iweyo kuti kodi ichi ndichipangire kuti chilekezi pali Photoshop pali zina munthu kozo panga ku Photoshop kuja kwali so tindima in design pali Quark Express pali zambiri ndangotchula zochepa komano munthu pali so illustrator umaona kuti kodi ndi ntchito yangayi ndigwirire program yake iti choyamba umatha umagwirizana kaende ndani ndi telekeze customer kuti akufuna chani one two umayenera kuti uziwe kuti kodi iyeyo makala zake ndi ati ngatalipo kale akuuza komanso umatha kuona et ngati alibe amene ndimati ma corporate colors ngati alibe umatha kugwirizana okay ineyo makala zamene ndikufuna ine ndakuti akuti olo kapena mkhoza tengera pa logo imene ali nayo iwowo. Tikachoka pamenepo timayang'ana kodi text yake ndiyotani tipanga balance bwanji uthenga umene akufuna kuti uoneke kuti uwupita kugulu kati ngati kandi headline kati ngati kandi topic kapena kuti kandi theme yake chimechonso timadani timaona kuti kodi tijuonese kwambiri chiti kuti uthenga wa Jordan ufike kuyenelera chielekeze ngati custom bwesa kuti tingati vacancy et uthenga onena kuti akufuna kulemba anthu ntchito et choyamba pamwamba ndi kuti pakha logo yake ya kampani yokuti anthu aziwe zoti kampani ngati kuti authority kuti kampani ndi yakuti pochoka pamenepo timazabwera ndo tika nono vacancy kuti aonekere chifukwa ndi chimene chikutani uthenga wanu ndi umenewo munthu akamadusa mujazo okokhe munthu kuti akufuna ntchito akamayang'ana mu nyuzi moja akaona vacancy sangapite pa notice yayi ndi zimathandizira ndithu kwambiri kapangidwe kake kamayenera kukhala kawiri monga ndanena kale moja kunena kuti pali nthawi zina anthu amangopanga mwachipangepange iweyo munthu ukakhala ndi ntchito ija usanayambe kupanga usanayambe kugwira ntchito ija umaona kaye kuti afuna yakala kapena black and white ikakhala ya black and white ndi straight timapanga chani black and white ikakhala yakala imayenera kuti yakaneso ikhale yakala osati kuchosa kuzi nthawi zambiri ukachipanga chinthu mwakala chikhoza kubwera ku black and white komano ukachipanga chinthu black and white sungachibwereso kuchani ku kala ndipake poyambirira umayenera uziwe zoti kodi ntchito imene ndikugwira ine ndiya black and white kapena kala uziwiretu kuti chimene ndikupanga ine ndi chakuti chakuti ndizosavuta kwambiri chithuzi kuti chibwere ku kuchoka ku kuti chikhale cha black and white zimatengera telekeze ngati muku scanner chithuzi pa scanning page pamakhala ma options onena kuti mupange scan black and white kapena chani kapena kala ndi munthu ukhoza kutani kusankha pepaja kuti black and white chikakhala kuti mwina munthu wabweresa kamwina na jambula kwina kwake ndi cha kala tindi ujena Photoshop pali pena pake pamene timatani timachosa kukala kuja ndikubweresa kutiko kubweresa ku black and white koma ndibwerezeso sichinga cha black and white kuti chipite kukala pena pake zimatani zimavutirapo unless mwina kuza kuyuza makala zina kodi uchipitisa ku bitmap kenako ukonza konza ti makala tiwiri tiwiri titatu koma beji majira kuoneka kuti ai chichisi chimene chinalili ai design let's say newspaper usanayambe mukandane na mpoyambi apaja kuti usanambe kugwira china chichose uyenera kuziwa kuti okay size ndiyo dani chimene iwe ukufuna kuti upange pa page yo ndi chani to ngati ndaye zina lesenga newspaper ai mwina kamwina gani nkhani kajani timakhandi template nde ngati template jamwina mateta njanjani uyenera kurani kusintha ngati palibe template ndi kuti ukhozorani so kupanga chanyowani tikatero timazitumiza no yani for printing kodi tamaliza no kuti apata maliza ndi kuti chichoka mmanja mwa ine chipita so mmanja mwa anthu ena kuti akaprint ndi kuti tamaliza pamenepo monga ngati kwambiri timayuza InDesign kupangira newspaper lai ndakati kuti mayuza InDesign kutika the correct size pamene paja kuti ikatuluke ngati mene ilili ilikeze ilikeze ndijani ndi full page yet mene ilili size ndi umu kulekeza mulimo umu nde zimene timasintha lese ma template aja ndatiwo ndawawa nde kuti telekeze ngati mapeji samakha nthawi zonse telekeze ngati lero limwina mapeji aliko 36 ukamaza yuza mawa template ina mwina mawa lube zoro news ndi 40 umayenera kuti utani usinthe zinthu ngati zilizo zimenezi kuno kunena nda ma mapeji sizi mapanganika zimatengera mmene anthu atani abukira ma adverts zikhoza kutheka ngati nthawi inapo zoro zoti mwina akhoza kufika mwina ujene 30 yakuti koma imayendera 4444 nde sunganenerera mawa akhala kumwa kuti nkuja khabo mwaguri ayi sumarane songazwiretu umaziwa malingani mmene ntchito yani ilili ndikena kuti amaendera in printing it ma kwambiri ngati zinthu ziza publications timaendera ma 44 mukazone newspaper ina iliyonse mapeji mene mapanga amapezeka aje mukhoza panga divide by 4 mpeza yani figure bwinobwino because Page 1, 2, 3, 4. Telekeze pali kodi lese adverti ikwana usakhane makolums lese awiri kapena emoji kodi font imene kuyuza ine ikhale yotani kapena kampani imakonda font yanji
Ngati mwangu atsegula kumene kanima wanu tili mkatikati mwa programu ya Zimakhala Bwanji ndi matero kuti masabata amene watikuona makamaka za ntchito za luso kuti amapanga bwanji lero tikuona amene amapangira graphic designs ya ma advert mu newspaper timangoona mwina mafu page advert half page koma kuti amazika bwanji zimenezi ndondomeko yake imakhala bwanji ndeti kucheza ndi Sywell Mwamande amene amapanga zimenezi akuti forokozera kuti Zimakhala Bwanji takhalani pomwepo
pale na masanka urai feyo fonti atwikale yakuti yakuti ndio maona zino galizito zimezo alignment kodi text yanga ikale let's say justified kabena ikale mbali ya kumanzele kabena ikale kumanja zo sezo ndi jani ndi mbali ya layout umaso kodi chituzi ndi jige bati kodi diso okay diso la kumanja lima uona chintu mwachangu ndiye kodi chintu yanga kabena ndi jige ya kumanja kutalesa kamona sajirani asaji ponye zimuzuni azimakanga zilizo zimezozo tilegeze ngati news yet tindi full page tindi quarter page tindi half page ande zimadengera kuti mwino wake wakwanisa kulipira ndalama zotani kapena funa lese ikhale kandi half page komaso ikakhala kunena kuti mwina iyo job ka half page umasiku kwanira timathaso kumuuza kuti apapa kuti zinthu zikhale bwino kuti anthu achione Bwanji idakhala mwina full page chifukwa chonena kuti ngati munthu ukulipira ndalama ukufuna kuti uthenge wajokatani ukaoneke ndiye timatha kumuongolera kuti apapa sizikatani sizikaoneka ndi mukhozi kuti mwangolipira chani yaulere ndiye mafunika kuti munthu mtani mthandizane thenga wina makhadi thu ambiri ulitaona kuti ayayo mwinaso full page so kutani so kuchepa ndi mathaulani kuonekirana chifukwa designer ndi wopereka ntchito amayenera sokutani kumvana kuonekirana kuti kodi zinthu zitizipange bwanji mwina iye afuna kuti chikhale motere koma iwe ndi luso lako ndi ukadalowa koma thakona kuti ayayi titandizane apa chabwino munthuyi ndalama iye ndi zake komano uthengawo upite kwachani koyenerera ngati uliwo mwina wochepirawo mathaso kumuuza da space mabuka ndiye chani ndiye yekulu uthengawo ndiwotani ndiochepa ndi zimakhano kwa iye kuti aya mwina atapangani ndiye timaona kumuonekera mwinaso kumpasaso kuti amwe chisanatuluke chinthuchi tachionene kaye peza mbi makhama graphics osiyanasiyana malingana ndi iyeyo mwina amatha kumuuza kuti mwina tiwonjezere chithuzi kapena ngati zikukanika ndi timatha kumuuza kuti yayi tibwerere kuchani ku space yaing'ono yokwanira ndi chani ndi uthengawo graphic design monganenena poyamba paja kuti ndi luso et ndiyeno luso limeneli ndoti umabweresa pamozi zithunzi komaso mawu ndiye tilekeze ngati munthu wakupasa kuti mafuta kwangokukuza kuti okay ndifuna kundipangire design kwandifuna ndeneleni mafuta ndiye umaganiza anonso pano iweyo mwini wake kuti okay pamene papa ndinga wonjezerepo chani kuti chinthu chikhale kuti more appealing to the yani ku audience yake nafuna kuzaso kuti matha kukhala paso ndikukambirana mwina iyo jamakhala ndi idea kali mwina chithuzithuzi kuti haine chinthu changachi ndikufuna chitaoneke chonchi kaoneke chonchi tiphatikizepo mwina munthu uyu kapena kati phatikizepo ka chinthu china chake ngati iye uja alibe umatha kumuuza kuti Bwanji titapanga mwakuti kapena mwina atiikepo mzimayi monga mwafotokozeramo kapena kuzaona kuti yayi mwina mafutawo ndoti azikazola azibambo ndomwe muzoti yayi mzimayi sangalani sizikugwirizana ndi umayika chinzoona kuti zigwirizane mmathandizana tingene kuti mzimayi ana mulingo wokongola telekeze ine ndi poyamba mulungu analenga mamuna ndiye kenako anazalenga ndani kazi kwambiri zinthu mukayikapo akazi ngati zikugwirizana zimakhala bwino andi zimakongola kuzi nkazi anamulingorani ukongola ndiye chinthu chichasuma noti aya naneso ndi let me add color tonyani to wa ku design ne ndipake kawirikawiri mapezeka zoti akungogwirisa ntchito azimayi kachani komano zimakhala zoti zikugwirizana zimayenera kugwirizana sungangoyekapo chilekeze monga ndanena moja kuti mafuta ndikazikazola ni mamuna ndiye mukuyikapo mkazi penepopo ndikuona kati kuti sizabwino wirira kwigepo mamuna koza ndo ajaizo zoroke chinthu chichi chiwagwisidwa nchito ndiani ndamuna ubereke uthenga wenu wenu osati waboza yaye kali hili sizimapanganika kuti ikhale mwina tinene kuti ga mwina yindi panga mwina 5 minutes ai chifuwa hapo yamba ndanena so kuti umaganizira kaye kuti kodi ineyo adiveti ionike bwanji kodi kapena ndinapanga po so chinthu ngati chichi nditani kuti chisiyane chifuwa ndi ngana design yoti umakhau kuganizabe kuti ndibwerebe ndibwerese chani chanyowani ndibwerese pija chani chanyowani andi kuphunzira sikumatani sikumata umathaso kuphunziraso kwanzako palibe munthu amene ali 100% design umapeza uti mwina kuona sonzanga sokusilira sokuti nzanga napanga ichi ndingatani kuti mwina nane soni zafike palimo osati kukopera yaye komano ukhala ndi chikhumbo khumbo urana nanenso mwina nditafika pakuti komano kuuza wina aliyesa amene amafuna mwina ukaokha graphic designer kandi designer kunena kuti kuphunzira sikumarani sikumatha komanso ngati munthu uli ndi funso umatani uzitha kufusa osapepera kuti aya mwina ndioneka ngati wopepera munthu uzitani uzifusa usanapange chinthu uzidziwa kuti kodi chinthuchi ndikuchipanga chukaprintidwa kuti pepa lake ndilotani ndichikonze motani usati kungopanga kuti abola basi naphuzira ine ndikopanga chakuti ayi sizabwino
Mene mwasa ndimene tamalizira programu yathu ya lero ya Zimakhala Bwanji. Chomwe mungachiti ndikuzakhalaso pomwepo sabata ya mawa pamene ndidzabweleso ndi programu ina ya Zimakhala Bwanji. Timuthokoze mkozi wamkulu wa programu imene Rebecca Shinjeka. Komaso nyamata amene amakhala pa kamera Henry Shulo. Munali ndine Faith Kantambe. Pitirizani kuonena kanema wa Times.